Igikorwa twagurubijemo uno munsi ni ukutanguza ibikorwa byahariwe indwi yo kwigisha abenegihugu ingene bakoresha amakuru iyo bayarose. Murazi yuko muri kino gihe turimo ahisi iteye haca amakuru menshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ku mbuga inyagiro, ugasanga rero muri ayo makuru aca kuri izo mbuga zose yose siko ari amakuru y'ukuri, ugasanga harimo ibinyoma, ugasanga harimo ibihuha. Nicyo gituma rero hafashwe ingingo y'uko hoza haraba inyigisho ku benegihugu kugira ngo bamenye ingene bakira amakuru babonye. Ayo babonye yose ntibace babona yuko ari amakuru y'ukuri, amakuru y'ukuri babanze bafata umwanya wo gutohoza imbere y'uko kumbure bibace bayahanahana. Uko uno munsi urabye ko ibintu byifashe n'uko umuntu icaronse cyose kuri telefone yiwe acagomba kukirungikira mugenzi we cyangwa kurungikira abandi bantu benshi, atarabye yuko imbere y'uko akirungika amenye yuko ari inkuru y'ukuri. Ngeze biragoye kumbure yuko umwenegihugu yobona inkuru akaheza akamenya yuko ariyo n'uko atariyo. Nicyo gituma dusaba yuko umuntu wese aronze ikintu atoce yigira umumenyesha makuru, kuko burya abamenyesha makuru abasanzwe ari umwuga bakora nibo bonyine bashobora gutanga inkuru y'ukuri, kuko bobo niyo batanze inkuru atari y'ukuri baraheza bakabikurikiranwa nako n'amategeko. Ariko abandi abenegihugu bose biyita abamenyesha makuru biragoye ko uheze ukamufata umwagiriza yuko yatanze inkuru atari. Nicyo gituma rero duhamagarira abenegihugu kubanza kuraba iminsi yose mbega iyo nkuru ndose ninde ayimpaye, arabifitiye uburenganzira. Hanyuma imbere y'uko nanjye ndabishikiriza abandi ngaheza nkaraba nkiyumvira na jyewe nkashishuza nkaraba yuko iyo nkuru kuko yoba ariyo imbere y'uko ndayishikiriza abandi. Nibyo biragoye, ariko nicyo gituma ibikorwa nk'ibi byarerewe ino ndwi bihari, aho amashyirahamwe atandukanye ahanini agizwe n'urwaruka yihaye ihangiro yuko azaraca mu benegihugu cyane cyane ahereye mu rundi rwaruka kugira ngo babumvishe yuko imbere y'uko baronka ikintu bagifata nk'inkuru babanze bashishoze babone yuko iyo nkuru yoba ariyo koko, kandi barabe n'uyibahaye yuko afise ububasha, afise ubumenyi n'uburenganzira bwo guheza ngo bimushikirize. Muri ino ndwi uru runani rw'amashyirahamwe y'urwaruka bishinze gufasha abandi mu kugira ngo bamenye ingene bakira inkuru ruzokwira mu makaminuza ashika ane, aho ruzovugana n'abandi banyeshure rubereka ingene boheza bagakoresha inkuru zose baronse imbere y'uko baheza nabo bagaca baze kwiragiza ku zindi mbuga nyagira.